Asimio, asimio, haro ni Muranjigwa, baba na madha, inawezekana.
Martha Wangari Karua.
Mama, mama, mama Kenya, mama, hey, hey. Usinichange, unichange mama,
nisikie.
Mama, mama, hey. Mama Kenya, mama, umetoka mbali we. Wakati wako we usichoke mama.